Gisifu.
Thank you.
Ah, era fácil. Ah, arifu, acha ni kuarifu, una upungufu, acha kujisifu, katafakari wache fahari.
Thank you. Bye. Oh, stone.